gone.
Qotso so so futhi ngora sasibona relationship ngothushayela likhulu ihlombe uPeter Gronaldi ongqongqosho omusha weziboshwa okanye wazamajele singaze ukuthi lo ngqongqosho lona kuthiwa mpela hayi uya clean mpela eNingizimu Afrika kuthi ubugebengu mpela behla ngelikhulu izinga leli abantu basho ngokusho ukuthi nayike lento esasifuna kubheka icele kumanje lo ngqongqosho uya trend lapha nenkundleni zokuxhumana uTwitter abantu bathi yey waze wasebenza weGronaldi mfana ngithi ngizomela sikushayela likhulu ihlombe umsebenzi uyabonakala la kubanjwa ama drug dealers esasingazitshela ukuthi angabanjwa kodwa nawo ayabambeka kuningi nje okuhle okwenzekalayo ngaphansi kwesandla sakho andizenza ukuthi indaba ezingena manje futhi eziqinisekisiwe ukuthi ayikhona kuyakhuculula laphana emajele ngoba sekuyavela ukuthi khona ojele besifazane abadayisa ikhofo noza ngaphakathi badayisele iziboshwa ezikhomba ngophakathi kuthiwa mpela lezi boshwa lezi ezingaphakathi ayikhona zithezi olumanje kuthiwa ngempela ikhekhe yinto nje ezingayisweli ojele laphana bayazithintisa ebese lesi ziboshwa zikhokha imali eshisiwe. Tsonke simpela siququdwe indlela singaphandle nje asiboshwe ukuthola lezi ziboshwa lezi ziyazitika ngempela ngekhofo noza yojele laphana ngaphakathi sekuze nje impela yayinsakavukela umchilo wesidwaba lento ukuthi ojele badayise ngekhofo noza ngaphakathi. Kwenza ukuthi abantu baphawulile ngalolu daba enkulu ezoxhumana abantu basho nokusho ukuthi eyi inkosi yami ufike unikezwe umsebenzi gwiqiqiwe nosuyodayisela iziboshwa ikhofonoza. Kahle kahle iziboshwa shuthi ziseholidini uma zikwazi ukuthi zithole ikhofonoza kubantu ekumele ngabe bayazigada abantu engamele bayazithethisa kodwa yibo futhi labantu abazinikeza ikhofonoza. Singenza ukuthi asazi ukuthi kuthini ukuphala kwakho ngalolu daba ngabe ngempela ubonise siphi isijeziso esifanele labo jele besifazane ababhizi befuqana neziboshwa ngekhofonoza engabe ziyajeza ziququdwe indlala basifuqa ngekhofonoza.